mirdada sariya hoos wahu shiga kulka anta ladayda siyo iyada waligu salugin kaasistay bay igu tida kalga ayli
Intu sama ila
amuru igula so saraka Samokula waraya, samokula waraya.